sombululela u-x, sinikwe u-5x umdibaniso no-7, mkhulu kuno-3 ophinda-phinde ngo-x wadityaniswa no-1. Ke ngoko masizameni ukuthatha u-x sinzise ecaleni elinye kule inequality. Kodwa ke masiqaleni kuqala sibhaleni eli cala lasekunene lula. 5x idibanisa no-7 mkhulu kuno-3 ophinda-phindwe ngo-x umdibanise no-3 othiphinda-phindwe ngo-1. Ngoko ke sizawuba no-3x umdibanise no-3. Masiphindeni ke ngoku sisombululule siqhubekeke xa sifuna u-x abe sicala sekhohlo yedwa. Ngoko ke into emasawuyenza ukuba silahlekise u-3 macala. Xa silahlekisa u-3 ke kwicala lasekhohlo sishiyeka no-5x silahlekise u-3x ibe ngu-2x. Simdibanise no-7 abe mkhulu ke no-3x silahlekise u-3x bahlabane. Sisho sishiyeke no-3 yedwa ke ngoku kwicala lasekunene. Siphinde ke ngoku silahlekise u-7 macala kwenzela uba lo-7 angabikho. Ngoko ke sawulahlekisa u-7 macala sishiyeke no-2x kwicala lasekhohlo ngoba o-7 bayahlabana. Abe mkhulu ke yena ke kuno-3 ulahlekise u-7. U-3 ulahlekise u-7 ke ngu-4. Masiphindeni ke ngoku sijonge uba singaphinda sithini na uba lo x abe yedwa kweli cala. Singakwazi ke ukohlulahlula macala ngo-2 kuba u-2 e-positive ke asizuguqula i-inequality yethu. Sizawuthatha njengokohlulahlula macala ngo-2. Sitsho sishiyeke no-x yedwa kwicala lasekhohlo. Abe mkhulu ke yena u-x kuno-4 uhlulahlulwe ngo-2 ongu-2. Ngoko ke impendulo yethu izawubonakala kanje kumgcamanani. Masiwuzobeni ke umgcamanani wethu nakuya. Masenzeni ke ngoku amanani wethu apha, sithi lo angu-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Singaqhubekeka ke. Kuthi ke apha u-x umkhulu kuno-2 kwaye u-2 lo akafakwanga kule inequality ngoba kuthiwa ngamkhulu okanye ulingana. Ngoko u-2 lo siyamkhupha ngoba sibonakalise isangqa esingenanto phaa ku-2. Kodwa ke onke amanani wona angaphezu ko-2 ayangena phaa ko-x aba bazawusombulula le inequality. Ngoko ke yonke into engaphezu ko-2 izawuba yinto kwimpendulo yethu. Masizameni ke into emele bayisebenze, inani emele balisebenze. Sijonge uba senze into eyiyo na. U-0 funeka asebenzile ke ngoba u-0 mkhulu kuno-2. Ngoko ke masijongisiseni loo nto. U-5 umphindaphinde ngo-0 udibanise u-7 umele uba abe bemkhulu kuno-3 ophindaphinde ngo-0 udityaniswa no-1. Ngoko apha ekhohle ke ngoku sino-7 ngoba ngu-0 u-5 times 0. Ufuneka abe mkhulu ku-7 kuno-3 ophindaphindwe ngo-1. Ngoko ke u-7 funeka abe mkhulu kuno-3 kwaye ke unjalo. Masizamene into engazusebenza ngo-3. Sithi u-5 umphindaphinde ngo-3 udibanise no-7. Funeka abe mkhulu ke no-3 ophindaphindwe ngo-3 wadityaniswa no-1. Ngoko ke lena iza ngu-15 dityaniswa no-7 ibe ngu-8. U-8 ke lona funeka abe mkhulu kuno-3 -3 uphindaphinde udibanise no-1 ngu-2, -2 uphindaphinde ngo-3 ngu-6. U-8 ke akekho mkhulu kuno-6 ngoba u-8 ke u-negative kakhulu no-6 ngoko mncincane. Irayithi ke loo nto kuba angasebenzi u-3 ngoba kade akekho kwiimpendulo zethu. Ngoko ke sizama into kwimpendulo yethu yasebenza, sizama engekho kwimpendulo yethu ayasebenza.